tati umfezele mau wake ulitu iwe unyumba ya tati umfezele mau wake kala chete abusa ulalika Umfetele mauati Ulitu iwe Unyumba ya tati Umfetele mauati Ndakala bansi Lingali la zaine Jibese nkazi Nana, ena kundiretsa, adinesi ai, zayamba kundibaya, amasunga Jacksoni, ananena ndani, sirikali samakonda, ananena ndani, manesi samakonda, ananena ndani, sirikali samakonda. Samakonda Ndakala basi Lingali la zaine Jibeze mkazi Osunga nana Ena kundiretsa Adinesi ai Zayamba kundibaya Amasunga Jacksoni Ananena ndani Sirikali samakonda manda Yesu mabempelo wago mwamba mabempelo oda manda mlingi gaza figa ugo mwamba sikuzakala marinda koma mabempelo
Charlie
izi maso Chikomni chikamata Sizi maso Chikomni chikamata Sizi maso Ndaona ambi Akusangalala Akumwe mwetera Madaritso wa Ndabeza ambi Akumafuhu